Ohene ya owo achim asuom osabere mo fo suhene apenti otosumie no na nadena de sherpa na ema ministry of local government se nka ebeye a womra na womeboa womo womo pese womo ete asuo asuom efri kede abato pese aso de nti mana nade sanse mi tuja no ne adom kase edin komo yi
Ohene ono no wo achim asuom osaberima ofusuhene apentin a otosu mienu ade adesede ato local government minister nimse wonhwe se wobete eye achim asuom efikede constituency huns se ne wom nsusu omo wo achim asuom no wom nsusu ebenya empuntujuma ewo wom empatem wo kasa wo de tudwa se saban no eye sanhyehye ya eye ade ebeboa ama wom a wom wo achim asuom empatem no wom nya empuntujuma bi te se ayaresabea aka kwan ene ne mapapa bebre wo de sansem we tudwa abra womo ekopao social center ma mekwao nebusua esi edema womanfo a womwo achimesum empatem
se asuom esun there were about 36 villages are under asuom as they say in kasuom eye constituency a kamijin se faka yempa yesi mu ache ti se asemu ya wa bi se mi te dum painfo anim edu anyina ye nananim a homo ye na edru bra asemu se asomu so ye te ehu e free ba bi ase te ehu free a na ye te ehu na suom eye titikro a ekwani mu ye ye deserve say there's a constituency na ye niamma like hospitals police stations and in niamma bebre keka ho ye nsaka ye di bokro no ho eban
Adom TV ene maami kwao eba wono ene ye kechiri a ye friend se Georgina Oforuwa Ajimai etwetwe nkomo efa di ntia womo esisa ajapade yi ede ma omanfo yi
botaya etai etre ene se me maami kwae yamfana nko school na ema school na ehia no pa nti abri ni abri nyina no ne tiri mpa ne se onya mecha ne mama obe educate wo mo na daache no oni ho a yenso ya hye ne nyam eno nti ne breso aba ene ne mame yetwa ama no ma enu nyam kase ye de ahye no abra wakoda din